Ni watu wetangula.
Unaona amebeba vidole juu. Sina maanisha ni sisi tu hapo vile vile ama sukari hapa.
Thank you for being here.